Ask this one first.
Si wewe ulikuwa unakataa mambo.
Listen, listen. Give me 5. Yeah. Wait.
Kwani hatuwezi kuchagua na kuendelea jamani?
Wewe mkatalia huyu hapa sichague.
Hey, don't abuse the crocodile uja cross river.
Mbona swali linaeleweka? Mpaka tuanze tena.
Jack's heart.